ngifeza isithembu sebengisenzile kuwe.
Ngale ndandatho le ngiyavuka futhi kushilo. Ngiyathembisa ukuthi ngizothanda, ngihloniphe, ngithobele.
Give up, go long, go long, and leave him.